Igama lakho ubani?
Neliswe Dlamini.
Ingale house number?
Ihlala e-2171. They will be dash.
Yebo. Uhlobonwe uhlelo walitholayo wena?
Isola water heater.
Isola water heater isebenza kanjani?
Isebenza ngelanga.
Ukwenzani?
Ukwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngigeze nokwasha noma mhlambe ukuthi ngiyapheka ngidinga amanzi ashisayo ngikwazi ukuthi ngiwathole.
Ekuqaleni ubusebenzisana?
Ekuqaleni kade kusebenzisa ugesi.
Uma uqhathanisa ugesi nesolar water heater, ukufudumeza amanzi nge-solar water heater nogesi, ubona umehluko unjani?
Umehluko mkhulu ngoba ngiyakwazi ukusave ngoba ngisebenzisa i-solar water heater. Kanti kuqala ngisasebenzisa ugesi ngangikade ngithenga ikhadi la 60 rand ngenyanga, manje sengiyakwazi ukuthi ngisave ngu-20 rand because amanzi angisawabeki eketeleni ukugeza sisonke nomndeni wami.
Uma ucabanga uhlelo njengalolu, ucabanga ukuthi uhlelo olu-right for amanye ama-project?
Ya, lu-right kakhulu, liyasiza.
Uhulumeni uma ucabanga uma sengalifaka ohlelweni lwe-RDP housing, ucabanga ukuthi ningaba usizo kakhulu?
Ya, ngingawusizo.
Siyabonga for isikhathi sakho.
Yebo, ngiyabonga nami.